Loko te ndla nga ku xingangala ka mina mfowethu wena unge lunge. A hi telangi ku tlanga eka ndhamunotho ya nyakahle mfowethu swi va easy. A ni telangi ku lava bifi majamana va tinyamani lava chize. Loko te ndla nga ku ri parala ka mina mfowethu wena unge lunge. Ni ku byela straight. Loko ri wa kwata u ta puncha sweswi mi tendla tiboso loko hina hi fika mi sungula ku chuha and run away. Mi dzumba mi languti swilo swa vanhu mina swa mina I do it my way so take your way. Mi tsheketa hina ndlela start to find your way. A ni tlangi mfowethu this is no sport we don't even play no games. Wena u ta hi xitele xa mpopo mina ni na nkarhi wa angry bitch. Na to ku vavisa kambe more pain more heat in the head. Loko a languteni tlelela kona that straight I hit your head. Wa to tala leswa nchumu ni ba makwani mbali tinguvu sesi va tala hi mina ngopfu ni lava one. Marcus Gate mfana lwe wa kranda ku cina komi kush. Na ndla thaka straight in vula veni choni ngeni sus. Posta straight in fetu hi ku meka google ngeni kum. Loko ya giyano cheka mfetu minu ngeni kum. Bulukwanu ngeni kum. Azaninu ngeni kum. Ama scrally lanta mako green fit fetu ati zoom. Loko tenza nga kush ngangala kamina mfetu wena unge lunge. Aitelangi ku tlanga eka ndhamunotho ya nyakahle mfowethu swi va easy. A ni telangi ku lava bifi majamana va tinyamani lava chize. Loko te ndla nga ku ri parala ka mina mfowethu wena unge lunge. Na ku vuyela futhi loko ri wa zonda mina ku veka kule ni fana na cobra loko sungula ku strike mina ku chela juicy virus trial. A ni fani na loto nga ta teka chance matimba kwenye mati you can't stop alligators trying to bite. Na to vuya ni tlhela ni hlupha ni khomi nyala na to tlunya mdzumba mikarhi mi staka stila ka mina mato push affects I don't even take it for any guy. Wa to tlula loko te ndla xitering kwetula ka mina wa to lose a gator teeth. Nizuma nkarhi ni smile hambeni nga teki peak. Nizuma nkarhi ni ku celela ya u swi tiva ku ri mina khomi big 20 feet. Ni tshemba ku ri javel we enjoy a happy meal. I don't like any gonzela party bitch. U sa khoni silo jealousy. That's why the black ri sa phakama. Dzumba u languti swilo swa mina mfowethu kani swa wena ku endla mani. Talking shit everyday wena nigga gossiping. Mizuma mikarhi ni mbalavula chaka while hina mfowethu chasing. Loko te ndla nga ku xingangala ka mina mfowethu wena unge lunge. A hi telangi ku tlanga eka ndhamunotho ya nyakahle mfowethu swi va easy. A ni telangi ku lava bifi majamana va tinyamani lava chize. Loko te ndla nga ku ri.